yake nashuru nikapo kwa kwenye wewe tena mimi kaleti yake Sama we tell you to trap, but see you to trap for me. You can guide them. My definition is me bold and.